Bonani khala maphupho makuthumusha like ha besicela nje ukuthi subscribe ukuze kanjalo masifaka la ke YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usesha lapha ku TikTok fike usfollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ungafaka ngenza ama video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scroll semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section.
Ukuphupha udlala igalofu endaweni enhle. Omunye ke ubhalile kuma comment naye ebibuza. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke usungashaya usubscribe ku YouTube wethu usifollowe yonke indawo ukuze ungaphuthelwa mhla sengifaka ivideo elandelayo. Ukuphupha udlala igalofu endaweni nje ebukeka iyinhle. Lokho kusuke kusho impumelelo. Kunempumelelo esheshayo ezokwehlela. Kuyibika nje lenhlanhla esiduzane nawe, okusho ukuthi kunenhlanhla ezayo khona la okuzovuleka khona inhlanhla. Nawe usungabuza ku-comment umbuzo nawo, ngizobe sengikwenzele yakhe i-video ngibuye nayo ngizoyifaka. Ningakhohlwa ukusubscribe. Nisale kahle.